Sing Noel, sing Noel, Noel, Noel. 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 Sing we all Noel. Sing we all Noel. Sing we all Noel.
Noel, sing Noel, Noel, Noel.